na vuka ifriji empty. Ndisike na vuka ifriji
empty. Chini ukuvuka kwa metal ndithi ya fridge ndike ndiyabheka khonto khonto SLA. Ukubanga ubherhe kwamachaphazele wona mzuntu mnyama. Yazi becela sibambisane thina sikhokophele. Ukwenza kwami kuyazama nami uphumelelisa ikamva lami. Ndifuna ukuba grand impilo nabanye abantu. Impilo ndiyazi ukuthi nzima sometimes mele ndifile bad. Akukwenza kwami kundenza ngibone ndikhokophele. Zama uqina umdodo ndikhokophele ndifana nabanye abantu. Kodwa umntu omnyama uphinde ndithathela abantu. Umzama wami kunokumosha zama ukuphumelelisa. Iphupho lami kunzenza ndibe grand nami ngifana nabanye. Hey, ukuba ngubherhe yinto nzima nami ndikhule nayo. Abantu ndigqibe impilo ndiyikhethanga but mina ndikhule nayo. Ukuba ubherhe kwami loo nto eyichaphazeliwe bendicela uqini dolo uhlale nami unyamezelise.
Khandizikhethele uba